my youth has gone. But I don't care, now I will be a question more. I'll have to wait for the truth in me, and I'll have to wait for a nun. Maybe it's only one step ahead, maybe it's where I still stand.
Da 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 da